Ingxenye yesithupha. Sizokwenzani namuhla? Namuhla sizofunda ngezilwane ezihlala eNingizimu Afrika. Khumbula ukuphatha irula lakho. ENingizimu Afrika sinezinhlobo-nhlobo zezilwane zasendle. Sizama ukuthola eyodwa ozoyazi. Ucabanga ukuthi singakwenza lokho? Asibhekisise. Asibone ukuthi uyakhumbula yini. Uyakwazi ukusho ukuthi imkhondo yezinyawo eyaziphi izilwane? Sinemfene yevervet, inyala nomthini wasekapa. Uma sibheka imfene, imikhondo yezinyawo zayo kunye, kubili, kuthathu noma kune. Utheni bengithi ngikuzwe uthi ukuthathu. Wenze kahle. Inyala yona yiyiphi inombolo? Yebo. Okune. Umthini wona? Wenze kahle. Liwunombolo yokubili. Uyikhumbula kahle imininingwane yezilwane. Lena ikhwaga. Amakhwaga asaphela emhlabeni, awasekho aphilayo. Ikhwaga ihlobene nedube, buka ukuthi nayo ibe nemigqa eduze kwentamo yayo, hayi emhlane. Wenze kahle. Uyazi ukuthi siyini lesi silwane? Wakhe wasibona? Ubhejane. Lona ubhejane omhlophe. Buka ukuthi ubhejane ucashe emuva kwesihlahla. Babuke obhejane bedlala enhlabathini. Ukuphakama kwamahlombe abo ayimitha namasentimitha angamashumi ayisishiyagalombili. Amangakhi amarula lawo? Yebo, amarula ayisithupha. Wenze kahle. Buka imikhondo yezinyawo yobhejane. Ibukeka njengezinzwane ezinkulu ezintathu. Buka ukuthi yinhle kanjani inyamazane yenhlobo eyisable. Inezimpondo ezinde. Uyayibona imikhondo yezinyawo zayo? Ukuphakama kwamahlombe ayo imitha namashumi amathathu amasentimitha. Amarula amangaki lawo? Yebo, amarula amane. Wenze kahle. Izinyamazane ze-sable zijwayele ukuhlala zodwa. Uyasibona yini lesi silwane? Uyalazi igama laso? Igama laso yi-serval. Uyakwazi ukusho igama elithi serval? I-serval yinhlobo yekati. Ukuphakama kwamahlombe ayo amashumi ayisithupha amasentimitha. Kulingana namarula amangakhi lokho? Yebo, amabili. Wenze kahle. Ama-serval azingela ebusuku. Ayizilwane eziphila ebusuku. Buka imikhondo yezinyawo ze-serval. Buka uboya bayo obuhle. Inemigqa futhi ibe namachashazi. Isiphi lesi silwane? Uyasibona? Yebo, inyamazane yehlobo lwe-springbok. Buka izimpondo zayo ezinhle. Lena imikhondo yezinyawo zenyamazane ye-springbok. Ukuphakama kwamahlombe ayo kuphakathi kwamashumi ayisikhombisa nane namashumi ayishiyagalombili neshiyagalolunye zamasentimitha. Kulingana namarula amangakhi lokho? Yebo, amarula adlula okubili kodwa angaphansi kwamarula amathathu. Wenze kahle. Izinyamazane zesilisa nezesifazane zinezimpondo. Inyamazane ye-springbok. Isona silwane esimele iningizimu Afrika. Asizijabulise, uyasibona lesi silwane ethunzini. Siyini? Siwu-A, inja yasendle, u-B, inyamazane yespringbok, u-C, ubhejane noma u-D, imvubu. Utheni? Wenze kahle. Yebo, u-D, imvubu. Lesi sithunzi sona siyini? Ngikuzwile uthi u-C. U-C webhejane. Wenze kahle. Lena yona? Yebo, yinja yasendle. Wenze kahle. Sesibe nenjabulo eningi sifunda ngezilwane.